yamuhaye ibintu byo kugwana ndi tayari kubiheba ntaje ngwana ngo ndabikeneye cerega ngwana kubera abansuzuguye
baba
sikunda re tumwe mumikono sija misi jawe ugucapa tasku moya
baba yangu unanishinda nini baba utanicapa ndakucapa upo simeze nka buryo bukobwa wa mukubita unanielewa
urumva uhera kwisutiye namuguriye ibirato namuguriye amaherene amarori ku ipantaro zingahe namuguriye singuma ndabivuga ivyo vyose azocokaranya umuryango bamucangira iyo noti ansubiza utwanje bro jewe urabona maze kubona amajambo urya mukobwa yambwiye vyampaye ingufu cha kuko urya munsi nari yumviye ku kumukubita mugurazi kw'abakobwa babifitiye twishi urumva bibiki ari yabari karagupima kugira arabe ukumeze ninasubirayo kandi kuko narakugeje ko tuzojana amana wote kujyanye twatanguye tujana ndamukwereka nubundi tuzosubira nayo urumva tusubira nayo numba zobisu abisubiramo bijya bintu ubibone nabandi babibone urumva mugari nyamukuri kino kiro gatuma nsenga no kubandi ko ndashaka kuyegereza imana cyane cyane kugira urya mustonzo gende yani polipoli ndamaze buhoro buhoro aduze hejuru ikizokurikira muzokibona
ASE TV reka suyenda baramuzikali kwindi curo nkuko mubizwe nabyutse amahoro ndashima ntamwe nizere ko meze neza kandi aho muri hose muguye neza kuwo byanse ukiswe namagara cyankwe afite story tubaze tugiye tandukanye reka tubimwibutse yibuka imana niyo mushobora byose turi muri quartier murayibona sinzi neza uko bayita ariko wa star love umwe bakuze kwita ngo ni mbobo yimutse twe tumvise ko yimutse yahora baga umutavura uyu mukiye muri quartier cyavuga ati uko biri ko host murondere tumenye mvuye ubusigi haruguru biheruka murazi yuko agiye gutera imitoma bamutera indo rero nta byinshi aca tupata foot batubwiye rupango rwa kabiri kwibarabara rya mbere ahari portail itukura ndibaza naho imbere murahabona rero katuze tukira dukora tujya murazi ko munkunda rero ntajya tampa yakanya ngonge mca muvyumva namwe mamutankunda kandi abasibire kandi mweze muri ko buradukurikira cyane ko turashima ku support zanyu twashitse ndibaza naho stalo Now twe tudashika. Chance kwanza mji.
Corona, chikinga corona kwanza.
Tuna ni salo.
Chani poa ma.
Warudi kwa wao tuchika.
Kwa chika, ari chana ni na bifse na kwa chiki. Nakuona. Nikonda ronde kwa rangu hii.
Leo ubahanu hanga.
Kabati yangu burya magogo ntasigaye andi murabizi. Ubwo ntasigaye andi murabizi. Burya urabona nk'ibintu.
Nakorewe marujya rupango bonare kuhaguma ko rero.
Ubure wahisemo kwimuka.
Nimutse kabisa. Ni nk'umufundi yimuka umufundi yabonye ntuze yabonye haja kubaka. Yimuka nibati n'umusumara bacomotse.
Niko nawe uyimutse.
Nabaye.
Mbere umukobwa.
Kashapete nawe wogo umubona umuntu yaguteye indobo. Ukomubona nawe ukoruka gumubona gumaza ngaha kandi uzi nibintu byabaye ukoheruka cyo haguma ari wewe
maze iminsi watekereje
oya kandi mu masengesho sana no bona ngoma nyinje yo kugira kuko ndo just ndi hebora ko nyene yantotse burundu nyene ko ngoma subire yo nyene ndamubwire kuko ndumva ubu ngiye yo nkagenda nyene yani mezo ko nari mezo no kumukura amenyo yose no yamukura mugabo nagenda gusenga ngira Imana iramvugira mu ngende ntekereje na bimwe byo kugwana ngirange nzogende vyahetse.
Ushikura maze gutahura ko bijya byo kugwana ari mu kimwe mu byatumye umutakaza.
Sha. None gasha ntiyabivugiye imbere y'abantu ngira ninasanga Imana cyane ngira arashobora gupfunguka sinzi.
Iyo nzira wafashe ni yandirimbo yayo ngo yahisemo gusenga kugira ibintu bigende neza.
Sha. Mugabo ari ukuntu bimeze je ndumva ninagenda akangira nk'ivyangire urya munsi akankorera nk'ivyankorera urya munsi ivyo gusenga ndabanza ndavyibagire gato yamanze nkosore nkosore ikosa asubiza amafaranga yanje namuhaje gushiramo tentire yahora afite tentire ya John ubafise kubuje bisigura ko najya namafaranga yambiye kuri telefone ngo ndungikira amafaranga ngo bijya ndabihebe ngo bijya ngo nabigize ngo niba ngo kwa rugufina ro ngo kwa rugufina ngo ndungikira ngo 130 ndo gushiramo tentire madayi murungiki ejo nda mu telefone yaranka kwita ba telefone acha mbira ngo nzoje muhiri wabo ngo tubivugane urumva rero nje nditeguye nde mu myiteguro urumva niyo mpamvu ndiko ndasenga sana kugira ngende nge nishavurire ari rikeya
tere mituma witonze ubonke ka no gufuka muzofuka
oya jese sino ufuka manzokoresha ijambo ry'umugabo cyo rabana no ufuka mananje kwe ahubwo azanya amadega nkajya yagize ubu no kujya amakofe y'ubumesha mugasenga imana imana imvugire mu ishavuri here
uri kuri yumvira kumukubita n'iki bazo rishe nziza cyangwa uzo uri kuravyica na gose
kubanza tuyage numvize kimuvamo na wene ama rero murabiduje ko ndumutana niko cyase nani kwa kweli ina adocha subita wera ku mafaranga namuhaje kugura isutiye amahereni ibirato ni pantaro zibiri ni nigitenge yahaye mama wiwe umva rega wamenga ndiko ndakwamana amenga ndiko ndamukwa kweli umvuza nk'ibintu byose udupira tungahe ibindi byose nzobibwira mu nyuma
byo waguze byose ushaka cyangwa gusubiza
atoca manyene
atanye uzobanza kugwaza gwaza
kanza kugwaza gwaza ereka kujya naguhitanye wewe nyene ngo tujane tujane urya munsi niko nubundi nzoza kugutora tujane nyene ari anyene urya munsi aho yankurisa no kuri microphone aho yankurisa no nyene niho nubundi tuzosubirayo abigire kwa kundi kugira ce ba bantu babona ivyo yankoreye ngenda bereke nanjye ivyo ndamukoreye
Twe twagomba dukuraye ngene two mu telefona tutavuze ko turi kumwe nawe. Tumere nk'abamubaza ariko yohava yibaza ko turi kumwe kuko
je mugana nagomba nje gusenga manje nagomba nje kumusigiti kwere gusari kuko uno munsi nahise muja guhera kumusigiti kuja gusari shehe abanze amvugire ngene amvugire uko kuntu nyana ndabire ngene ivyo bintu nawe ndarumva ko je sinemera ukuntu urukundo na mukundo rya mwana ukuntu gogenda burundu nyana ukagenda aho vyo hovyo ko nyana
oya ubona uko twashaka kuvugisha bibiri cyangwa bitatu tuce tugira gute
je ibisigaye numba muza kuyimba riza kumusigiti si nzi ko je ndiko ndanacirego namasaha kujya gusa
reka tugende basu banzu sari ama tuvugana
ewo kabisa kuko urya mwana hamwe yoncika nguco ndumva ko yoncika nk'amenyo nk'atanu y'imbere yose ataya afise yego kwera kugera naho azo kuyumvira kujya kuwundi azo basi aze abone ko hari umwana nawe yasize amukosoye
sari ba noje gusenga uri kuriyumvira gukura umuntu ame
none se ndavyose ndaza kubisaba imbabazi imana
maze kubona rero star love yamaze kuva gusenga ariko kandi ngo nitwoca tubirangiriza uko nyene umuntu avuye gusari kame mucumbira ngo assalamu alaykum bro
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
badid gwandu rumwe mu mizimana
mu twese icyonzi cyo nuko dusenga imana imwe ndibaza nta usenga shetani muri twese abari ku isi bose sinzi ababa bari hindu yabahagirike jewe urusengero ushikiriye ni gusengera muko twese dusenga imana imwe
uri make nta dini we ni imana tu
ni imana je nkurikira imana nta bintu byo kuvuga ngo usengere mu islam cyangwa usengere mu katolika cyangwa mu apolo oya je yose je nsengera aho mbona hose nsenga imana ikanyumva neho nsengere
muri make ibintu nyamukuru bituma uno munsi uri kuramenyekana uri kuraboneka mu mu go participate kujya gusenga no kugira iki nivyahe bigura bituma nibivyahe bimenyamo kubikora bituma
bro jewe urabona maze kubona amajambo urya mukobwa yambiye
uwo ngo mukubwa
je nagoye mu mazi mana
elagani nakukomesha baba nakukomesha usije ukanipiga mbele ya kamera koma na kwa maziki na ukome kabisa
Istam kubwa ndo nini?
Wewe unasema shopoke na sasa kama huyu. Kwanza ana tabia kupigana, anapigana na vini joke. La! Nene ndivukuza niko mkunzi wako tangu siku gani?
Siama nguvu cha kukuja musi nari mvie ku kumukubita. Mugura dziko bakobwa bafitiye twishi. Urumva bibiki ari yabari karagupima kugira arabe ukumeze. Urumva uciye wihuta rugahuruduka ugacumuha ikintu kiremereye acabona umenga ningeso nyene wifitiye reka je nabaje batipe wamubona je ntabira so kuvuga ngo ndabafitiye urwango canke iki nuko gusaba bamvuze ko ibintu bitajanye bansuzugura ikintu bigize mugabo rurya nawe urumva ko ndamwita umukunzi kwanza warabonye ko namwise umukunzi niyo mpamvu nagiye pole pole burende ko ndasenga imana kugira ndabe ninasubirayo kandi koko narakugeje ko tuzojana mana wote ukujyanye twatanguye tujana ndamukwereka nubundi tuzosubira nayo urumva tusubira nayo numba zobisu abisubiramo bijya bintu ubibone nabandi babibone urumva mugari nyamukuri kino kiro gatuma nsenga no kubandi ko ndashaka kuyegereza imana cyane cyane kugira urya mustonzo gende yani pole pole ndamaze buhoro buhoro aduze hejuru ikizokurikira muzokibona
uga yuko unico cyatumye ubona ko ufata umwanya muri muri kurasinga none ugiye ngo bari mu bantu batumye nubundi kandi wimuka
kavariya mu bantu batumye nimuka nivyo mu bantu batumye mva hajya hano eh mwarimo kwere negashama yo gukurisana nka kujya kuntu akagukurisana kujya kuntu mu bantu urumva mu bantu mu bana mu rupanga kujya kuntu ugasiba utimutse ku bantu bari bazi ko kwemera agaca gutera indoba nka kujya ugacuse uguma ubone imutse kugira renda mu rondere fresh ni yaguye Jenny was habwo no mu vyatumye azana ibintu vy'amajambo menshi ari uko mukuru wiwe ari hajya mukuru wiwe wabavukana ihajya nabo naciye mvuga ati reka ari umukuru wenda mutemo higi pangu Jenny chamokera hanze kuko amafaranga saya buze gupanga navasi na hebe yeye ndavuga ati reka nimuke inzu sizibuze cerekane yimuke mugaga gusa rero ndamurondere atavyo kuvuga ngo kubera hajya Jenny baza ko bijya ibintu byose yabigize kugira yice akayeri nyene kugira yica mayeri kugibagera kugira urya mukuru we ntabimenye urumva nagombye kwimuka kugira ndamurondere ataki muzibira kuko nivyo ntabwo namwe ari kuvuga kwa nkunda cyane nyena nkunda byatari mukuru bari hajya
cikenyu rugiye gukoresha rero niya kugira usubire ku muronka wifusa biki nindi bona yo gufasha muri ivyo bintu
oyi mikenyuro mikenyuro na urumuhungu ndibaza urumuhungu no kuzojana kujya nyene urumuntu w'umugabo urumuntu w'umuhungu urumva nkanje nk'ibintu nk'ivyo tugende urumva tugende ndamubwire ndamukujya nyene namubariye tuyage kanje ndazi ko azosanga yahindutse nkubonye ne kuko ikintu nagiye kubona ko nawe ne asa n'uwunyiyumvamo nuko yace burya bukeye bwaho yarantelefonye ati ndungikira transmenje gushyiramo tentire mu mutwe bijya byose nabigize ari ibintu byo gufitina urumva nabigize ari ibintu byo gufitina rero ndaramubarira ati jewe ubu ndiko nditegura gusohora ya ndirimbo yanje yitwa baraguparika kuwa gatanu ni tariki zingahe uyu munsi tuzinga no munsi tuzinga tariki 20 zo ku munana indirimbo yanje irasohoka urumva na izo ndayimubwira ati indirimbo yanje yo tariki izinezi ku wa gatanu vandredi izosohoka nivyo ndiko nditegurira mugamo amafaranga mfise fise ibihumbi amajana naya ndarenga kumugizo transmission nzonsuzuguza kandi zikurungikira ejo rero twarahuye ngiye muri ville ndamubona nyine azaba yarashizemo kuko nicyo cyagiye kunyereka nyene ko ahubwo tukiri kumwe nyene ahubwo bijya nyene byari mifinato kuko abimbwiye kuri telefone kiretse hari gihindutse mu nyuma duhongeye guhura akongera akabimbwira aho nyene ho ndocamvuga ati eh wa mudema ari mukuri kwe kuko nta muntu ari karafite nata yakubwira ikintu inshuro zibiri oya
utegura tutegura kujayo vuba kandi kumuvugira
vuba rejo cyangwa hirya ejo ndagenda pambanishe nyene ku mistari yanje namana namubwiye kuko nubwa mbere yemeye namubwiye yemeye namubiriye amajambo urumva re ntabwo namwe yo kwanywa umuhungu w'iboga re nkanje muririmbya kubita bigacika bungiye kure ku ndirimbo nawe na kwanza reka papa wanje reka eh ntabwo nabumwe nawe ntawe yo bihera mukuvuga nibaza ko yari yatsinya mukuru wiye eh
alors twe twizere ko uvubwiye kandi kutuzotubwira tuguherekeze badutukire hamwe nimba badutukira hamwe nimba ubu bicamwo twizere ko bizogenda neza ariko amase
imite buromana ryari imite yoje nabibonye ko yari mikira ko ntabwo umuntu yo gukatira akagukatira agaca kubwira ngo reka ngo ndungikire ibihumbi amahe urumva ngo ndungikire ibihumbi 30 ngo nkoresha akantu mu mutwe urumva naho ni yanka akazana ibintu byo kwanka bro ibintu byo gusenga ni ku ruhande ce nangura ari kwishyuza twanje uhera kwisutiye namuguriye ibirato namuguriye amaherene amarori ku ipantaro zingahe namuguriye singuma ndabivuga ivyo vyose adocokaranya umuryango bamucangira iyo noti asubiza twanje nico gitrani canje namugenyetse nyene namutere namukubise nyene cyo kuja kuri tatentire mu mutwe urumva oya man ntabwo namwe oya none umwana agomba sohora indirimbo yitwa baragupara indirimbo ngira igiye kuba international ndirimbo igiye kugwitwa muri Afrika ngira no muri Aziya aho yareka aho wobihera
aro vitu gushimire cyane twizera ko ibintu bya urimo n'amasengesho ariko urakora atazopfa ubusa byose bigiye gucamwo fresh
yego kabisa je ndiko ndagerageze ibintu nyana z'inzitizi byose by'inzitizi byo tuma je mburi umukunzi kubera nyene numba yamo ibintu byo kugwana ndi tayari kubiheba ntaje ngwana ngo ndabikeneye jerega ngwana kubera abantu uzuguye eh kandi nawe ndazi ko atokunda kakagabo atokunda twatugabo bakubite batuka tukacha tuno akunda ndibaza agomba habwo kwishimira ko ndi umuntu yigwana ko iyo bamuvuze nabi hama rero nkabashimira n'abakunzi ba ASE TV babandanye bagire subscribe kuri channel babandanye baraba ibintu bimeze neza mubahe mubakorere nkuko nagiye kugutora ko nagiye kugutora ndakwizeye kuri umukozi mwiza uri umujournaliste mwiza akora fresh ndakubwiye ati wenda kwizeye uri umuntu w'inararibonye reka ducamukane hariya ndana basaba kujya kuri channel yanje ya YouTube wandika Star of Burundi YouTube channel yanje wandika Star of Burundi ubishaka bivuye ku mutima agire subscribe agire share comments urumva like ibintu byose nyine akugire fresh hama indirimbo kwa gatanu itariki 20 indirimbo iraje hanze ni indirimbo imeze neza indirimbo yitondewe iki kuko igihe nari muri Kenya nize byinshi kubyerekeranye n'umuziki niyo mpamvu naje mvuga ngo umuziki ngomba kuwuhindura
Nshimiye Star of twizera ko byose bigiye gucamo kandi bigiye kumera neza.
Yego je nanjye ndabashimiye bamfasha nyene abantu baguma bambwira ati wewe ubandanya uba nyene banshigikira bavuga ati bandanya umuziki urawushoboye urumva urawushoboye ubandanye wigwanira ku gateka kawe apana umuntu agomba kugusuzugura urumva kuri ukora ivyo uzi apana uzoze uradukosorera mu abo bapitsi bagusuzugura wigwane ko apana kuzaba kuvuga ucunuma begera ubakosore
tunabashimiye namwe cyutsi namwe bakunze ibiganiro cyo kuri ASE TV nkuko mubizi turi ngaho gira dukora dukorera mwebwe nta wundi mwanya dufise atari kugenda kurondera ikindi kiganiro tugikore kubwanyu ikindi cyaza kugira haboneka ikindi merci beaucoup bye bye ciao